Ki tū poko o tika i aia nei, he tino rereke te āhua o te papa ki waho atu i te whare pāre mata i tēnei rā. I tōna āhua e toru wiki ki mua nei, arā i te wā i reira te hunga porotu e whakatutu ana i te poehu o tira e whakakino ana i te takiwā. I whakatōpu ngā māngai o te iwi mana whenua o te Aotearoa me ērā o te kīgitanga o Waikato Tainui ki runga i taua papa whenua i te ata nei ki te arahi i ngā karakia, hei whakapiki ake anō i te mau hei whakaū ake anō i te mana o taua whenua i tā hawa-hawa tia nei. A nei rā tātā te tute tōrangapū a te Ōkiwa McLean.
Pāoro ana te poi wairua ki pāre mata i te rā nei. He whakawātea whenua, he whakapiki mōuri.
Mai hōrā e rā ki muri, ko tēnei ki te hangatanga tōrā, te huarahi hou, mō tātou te iwi, me ngā tātou e noho nei ki roti te whanganui ātara.
Nā ngā mana whenua o tira nā te kahu o te raukura, te karanga kia hui mai tēnei hui huinga ki te pare i ngā whiu ki te whenua, ki te moana ki te tangata i ngā wiki kā hori.
Paua ki rara, paua ki runga!
Me te aha whai wāhi mai ana ko te kīngitanga ki te hāpai i te kaupapa.
Koia tēnei ko te riri kua ea. Koia tēnei ko te horahanga o te maungaro.
Ka hoki ngā whakaaro ki ngā kōrero a ngā mātua mō te hono o tāwhiao kia te whiti, kia tohu, kia te uahau mene. Ana, ka whakaaro ake, koia tēnei ko te horopaki o tēnei rā, ko te wairua o ngenā kuroua, kua utaina mai anō rā, ki runga ki te papa o te whenua, ki runga ki te papa o te tangata.
Haunga te wairua māhaki i te ata nei kaore rawa i pērā i te muranga o te ahi. Whakakitea nuitia ana te wairua whakatumatuma i ngā taha e rua, arā i te hunga porotu me te ope prihimana.
The role of iwi in this whole situation, particularly mana whenua, was very important. Their kōrero to the people who were here was a key part of the resolution of the situation. So wonderful to be starting to see the grounds of Parliament open up again.
Ahakoa koinei te rangi tuatahi kua whakatuwharatia tēnei wāhanga o te whare pāre mata ki te tūmata whānui. Ka rāhuitia tonutia te marae ātea me te papatākaro kia mutu rāno ngā mahi whakapai i te whenua. Ka mutu i tēnei wā e wānanga ana ngā mana whenua me te pika o te whare i ngā tikanga porotēhi hou ki konei, haere ake nei.
Just to make it clear to people that you're welcome to protest here, but there are some rules and to have the backing of Te Ata Awa for that would be really useful.
I kōrero ana mātou ki te whare nei, anei ngā tikanga mō te iwi, e hara mai ngā kaiporete, manaakitia tō tātou whenua.
Our place, Parliament's place, is your place to Wellingtonians. That was taken away, and this is part of getting it back there.
Kia taurā nō ngā whiu o te uru tā kō Whiori, ka whakatūhia he tuwheratanga mō te tūmata whānui, hei te mātahi o te tau. Te Ōkiwa McLean, te karere.